of Jesus shed for me way back in Calvary. That gives me strength from day to day. It will never lose its power. The blood of Jesus shed for me,
Jesus,
way back in Calvary. That gives me strength from day to day. It will never lose its power. For it reaches
lose its power. It will never lose its power.
it reaches to the highest mountain, and it flows, it flows. Now it's burning, oh, wonderful, that gives me from birth. Hallelujah, hallelujah. Inkasimulo yakho ikwela mazulu nomhlaba. Inkasimulo yakho ke ikwele amazulu no. Hallelujah. Ngiyamazi ngimbonile. Oh, angifela eKhalvari, ngiyamthanda, ngincike kuye. Oh, angifela akaso. Bangifela e Calvary akasoze bangifela. Ngiyamazi ngimbonile, awangifela e Calvary. Mina ngiyamthanda ngincike kuye, awangifela e Calvary. Ngiyamazi ngimbonile, awangifela eKhalvari. Ngiyamthanda ngincike kuye, awangifela eKhalvari. casarse. Juan y Flela, el Calvario, agasorse, 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 Calvario, agasorse, 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 agasorse. Agasorse, Juan y Flela, vegani, kuches, en gumholi, nina no piwa, amanda. Uye uche suna tukona uche su unati unati ngomoya kepangalela siyomona pegani 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 Pegani, pegani, no piwa mandla, no piwa mandla nguye, uJesu nathi ukhona, Jesu nathi ukhona, Jesu nathi ukhona, kepha ngalena. Sikonda ekhaya si sikonda ekhaya ni ni masingathi yeki yebo singathi yeki ngalu kasikholwa lapha kasikholwa lapha Sobona Sohlala naye Sohlala no Jesu kubu Yebo Yebo sombo Lo tumizulu uJesu yena yethu fanelwe Jesu yena yethu fanelwe ufanelwe kwathunyiswakale kwathunyiswa phezu odade nabafoboda odade nabafo nabafokuja ni ingani khathazwa nikhathazwa kuba khoni imthwalo yenu yebo yobalula nobamba kalula Nobamba kalula yinde Yebo ke Yebo bakithi somo Lothumi zulu Izulu lingene uJesu yena yethu fanelwe Jesu fanelwe Kwathunyiswa phezu Pegani, pegani, pegani Pegani, pegani Pegani, pegani No piwa nguye, no piwa. No piwa amandla, amandla nguye na. UJesu nathi ngomoya, ukhona la ngomoya, ukhona la ngomoya. Kephangalena, kephangalena siyo. UJesu khona la ngomoya, ukhona la ngomoya, ukhona la ngomoya. Kephangalena, kalena yebo yebo yebo. Jesu khona la ngomoya uJesu ukhona la ngomoya nangu khona ngomoya nangu khona ngomoya kephangalena ke siyobona uJesu khona la ngomoya ukhona la ngomoya Kapangalena